can think of younger days when living for my life was everything a man would want to do. I could never see tomorrow, but no one said a word about a sorrow. How can you mend a broken heart? How can you stop the wind from falling down? What makes the world go round? How can you mend a broken man? How can the loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me I can still feel the breeze that rustles through the trees and miss the memories of days gone by. I could never see tomorrow, but no one said a word about the sorrow. Da 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 da